Ngaramuse cyanke mwirewe yivana umwe wese aho ari bakunzi ba PITV Peace International TV turabaramukije cyane tubaha ikaze mu kino kiganiro kidasanzwe no munsi dasanzwe cyane ngo turi kumwe no gwaruka umuhungu n'umwigeme abo bose akaba ari bamwe bagize umugwi wa Elohim worship band abarinje ba gospel nuko rero turabasabye kugira ngo mubandanye mubana natwe ubwo tugiye kumva byinshi mu numugwi ubwo tubona ku rubuga rwabo rwa YouTube basohora indirimbo nziza indirimbo zubaka imitima kandi zifise icyo zofasha abarundi n'abarundi kazi abari mu gihugu n'abari mu mahanga reka rero tudatevye tubahe ikaze haramutse neza ni impore
cyane gose
kaze muri PITV
murakoze
ku batabazi bavuga ko muri bande
numugwi Elohim worship band.
Ku izina rero muri bande
ku mazina nitwa Nizigimana Landry. Yego.
Kanze ko ndumwigeme n'impore.
Yego ni sawa turashimira.
Nitwa bande.
Niyo nyishu chanceline.
Nawe ugize umugwi wa Elohim worship band.
Yego.
Okay. Nuko rero bakunze ba PITV murumva ko turi kumwe na Landry twa turi kumwe na Chanceline bamwe baserukiye umugwi wa Elohim worship band. Tudatevye rero Landry. Iyo bavuze Elohim worship band abantu bakumva iki?
Tuvuze Elohim worship band. Cyabantu bo kwihutira kumva numugwi uhimbaza Imana.
Umugwi uhimbaza Imana. Gaho tubwire wewe muri uwo mugwi ufise ikihe gikorwa
ndumurongozi ndumuririmbyi
urumuririmbyi ukaba n'umurongozi
yes
Elohim worship band iboneka muri heshengero umugwi wigenga umugwi ugendera ku mategeko y'ishengero bimeze gute
n'umugwi ugendera ku mategeko y'ishengero ukorera mu ishengero ry'abagenzi mu rohero
ngaho tubwire rero mu ncamake uwo mugwi watanguye ryari
mugwi watanguye muri 2018 yego watanguyemo abantu badashikana batandatu ariko uko byagiye biragenda habaye ikanguro cyangwa se ivugabutumwa babandi uko bumvise inkuru nziza bakagenda akabwira abandi baraba benshi gushika ku rugero rw'ubutumwa n'uyu munsi
uyu munsi muri bangahe
Turashaka mirongo munani.
Bose ugashobora kuba yobora bose atangura.
Cyane gose kanatsinda sijeje nyene turafise n'abandi ba twankadra bakadufasha kugira ngo bishoboke ko abantu 180 urumva si bake ari wowe wenyine ntibyokunda.
None haruhande kuririmba n'ibihe bindi bikorwa mukora.
Nakubwiye tu ukugwira kwacu cyangwa se ukuba benshi bimwe birafatanye n'ivuga butumwa dukora hari abo dushobora kubwira ubutumwa bwiza ugasanga nafise aho yinjirira ugasanga nyine ni wa muntu bisaba ko akomerezwa hamwe n'abandi bikaza biragenda uko nyine bigashikaho tungana
ubwo butumwa rero mu gutanga gute mu yihenzera
turajya mu mabarabara tukamamaza Kristo mu bibanza mu masoko impande zose turava no muri kino gisagara tubamwe mu Bujumbura tukaduga no hagati mu gihugu tukamamaza ya
Chanceline uwo mugwi wowe wagiye mu gyare watanganye nawo canke winjiye mu munyuma
aya jeni twatanguranye nabo nanjye ndi mushasha gusa sindi mushasha turamaranye ukwezi
imyaka ibiri wewe ni igiki cyatumye winjira muri uwo mugwi wari usanzwe uri umuririmbyi utarajya muri uwo mugwi
yego nari nsanzwe ndi umuririmbyi gusa
usenga mu ishingiro ry'abagenzi
yego
ariko utari muri Elohim worship band icyatumye rero wumva ko kwifatanya n'uwo mugwi ni iki
icyatumye numva ko no gufatanya nabo nuko nabonye bari mu rugendo ruca mu ijuru kandi ingingo bafashe ni yo gushikana benshi kuri Kristo kumenyekanisha ubutumwa bwiza kumenyesha benshi cyose yakotse ku musaraba
usanzwe uririmba irihe ijwi rya kangahe
ijwi rya mbere
Soprano. Kombure mo kanya maza kutubwira muducishirize kugira twumvirize. Rero randwe yavuze yuko bakora ibikorwa byivuga butumwa bakaje mu mabarabara kuvuga ubutumwa. Wewe bikugendera gute nta soni wumva turabona abantu mu mabarabara bavuga bivugana ukamenga ho basaze wewe bumaze kubigerageza
ya muri cyo gihe isoni nibaza ko tutaza
ubu wewe uca mu barabara nawe wo kwaturuka vuga ukigisha abantu ubutumwa bw'Imana
yego
kumvure tuzobimenya mu nyuma ya randwi rero tugira gusubira ku mugu wanyu kuri YouTube twarabonye indirimbo mwari nditwa Asante ni indirimbo kandi yakunzwe yarabwe n'abantu benshi cyane mushobora kuducishizaho gatunya kugira ngo twumve abakunzi ba PIT bavuga ati uyu mugwi by'ukuri turabona yuko hari ikintu gikomeye bari kubaraduhereza karibu
yes Asante Asante Yesu Asante, 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 Yesu, Asante, Asante.
Asante sana kabisa. Ndirimbo nziza cyane. Kubera iki mwashimye kuyita Asante?
Ni ndirimbo nubwa gira gatatu mu ndirimbo twa tumaze gusohora zibiri zari mu zatanga ubutumwa mu rurimi rw'Ikirundi. Rero twaciye twumva igira gatatu ishobora kuza mu rundi rurimi ariko no rurimi rumenyerewe muri East African Community. Rurimi ruvugwa cyane n'ibihugu bitandukanye. Ego twimvire ko ubwo butumwa bushobora gushika kure kandi bushobora kuba ku mitima y'abatari bake.
Mwatanguye muririmba novuga ati mu murongo umwe hageze ko musubira mucyo murahindura. Ijya ya mbere mwita gute kuki mwaciye muhindura mwahinduye mu yahe majwi?
Twari ko turirimba twatangiye turirimba mu rya mbere hama nyine twagize kombinezo y'amajwi turashobora gucanganya ko yakarimba irya mbere n'irya mbere ndashyiramo irya gatatu
mu baririmbyi rero mufise bose barazi kuririmba tumuse kari 80 bose barabishoboye
abo 80 turafise abapapa ba mama turafise abajene turafise n'abana bakiri bato ariko bariko barakura icyo cyane yiga ejo bashobora kuba bari aha twe turi uyu munsi ntituririmba twese ariko turakora ibitandukanye hari haba abashobora uburyo bwabo abatanga umwanya wabo hari ushobora gusanga adashoboye no kuririmba atazi n'irya mbere atazi nibyo kuri imenyene bimeze ariko aho bose ko dufise intego imwe ari ukuba ku bwami bw'Imana biciye mucimana cyose yashize muri twebwe bose bari muri twebwe kandi barakora sabaririmbyi bose ariko twese dufite intego imwe kwamamaza Kristo
dukunze kubona ugwaruka inyifato yago ikunze kuba irimo n'imyaka y'ubuyabaga ugasanga baragorana mu mico nkawe ubona usanzwe urugwaruka iyo abajene nk'abo berekanye iyo mico mu byifatimo gute
tumaranye imyaka itari mike kandi byinshi twagiye duhura nabyo nibyo birimo ko abajene imyaka usanga ari ya myaka nyine baba bagihurumbira ibintu ataba agishyira amaguru hasi ngo ashobore guhanurwa yumve agirene ariko turashima uko biri kose turi abantu dukorera ku mugozi umwe w'urukundo dushobora kwemera ko naka aherera mu kintu kanaka ariko ni kwa guhanurana hamwe n'abadukuriye turumvirana muri make tugahanura ko biri kose
cyaserene muri uwo mugwi ni wowe uri umwige muri umwe
oya turi benshi ndibaza twaba turi dusumba abahungu kitabye
iyo rero uri kumwe n'abandi uhora wumva gute wiyumva gute mu ncamake
yende kumwe n'abantu
nyine uza gusanga Elohim worship band igizwe n'abahungu gusa kabura umukobwa wa mbere byari kukugendera gute
Ego.
Munsi uraririmba sibyo? Ariko twarabonye abakobwa bigeze kuba baririmba, baririmbira Imana ariko mu nyuma baza kuba ba star, baririmba indirimbo zizi. Nka wewe uronse nk'umu star arimba izi ndirimbo bita profane. Kavuga ati ngo masore indirimbo iha ihimbaza Imana. Akakwikora ko umufashe, umufashe. Ariko yoba ari indirimbo ihimbaza Imana.
Aya muri cyo gihe urumva naba nataye intumbero.
Ariko ihimbaza Imana. Yes, bakuzi ba PITV nk'uko mubibona turi kumwe na Rantri, turi kumwe na Chanceline, urwaruka rumwe rugize umugwi wa Elohim Worship Band. Mubandanye mugira subscribe kuri PITV, kuri YouTube na kuri Facebook kugira ngo mubone ibiganiro bidasanzwe. Nuko Rantri, iyo wavuze rero Elohim, iryo jambo ryavuye?
Ijambo Elohim ni ijambo ryakoreshwa mu itanguriro, turibona mu itanguriro igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere, aho tubona uburyo Imana yaremye bwa ngo reka tureme. Bakoresha iryo zina Elohim ko ryasobanura Imana mu butatu bwayo. Imana umuremyi, umuhimu yera, ya bakoresha iryo jambo Elohim. Ego.
Rero ninde abafasha mu gukompoza indirimbo?
Mu gukompoza indirimbo uko tubikora kuko turi ntituri bake kandi twese turahabwa, benshi barahabwa. Guhabwa uhabwa message kimwe urandika ari ubona mu mugwi mushobora kujya hamwe mugafashanya iyo message mwisunze cyane ikijambo rivuga. Kuko nababwiye vizio yacu nini imwe nuko duhishura Kristo mu byo dukora byose. Ni ukuvuga ngo ibyo iyo turiko turandika cyangwa turiko turakompoza indirimbo bidusaba ko tutajya kure y'icyo ijambo rivuga. Rero hari igihe usanga ari nk'uru Chanceline ugasanga ni nawe ugasanga mbere ni n'umuntu atazi no kuririmba akazana ijambo tujyere ijambo umengo ryovamo indirimbo hama abahinga cyangwa se abahawe iyo ngabire yo gushobora guca bumvamo indirimbo bakazana. Ariko dutondeka ibintu ku murongo twese tukumva ko koko birimo message dushobora gutanga.
Benshi baravuga yuko ngo gospel yuko ngo ni igikorwa kitigera gita agaciro. Aha abandi mu ndirimbo zose usanga bavuga ati hari abaye gusubira inyuma, ariko muri gospel ntibasubira inyuma, nibyo?
Cyo nta kintu kinini bivuga ko gusa icyo nzi cyo gospel yonu bwayo n'ubutumwa bwiza. Tuvuze ko gospel itagaciro yatuba tuvuze ko ubutumwa bwiza butagaciro. Abarimbyi turaririmba ariko twese turirimba gospel. Twese turirimba gospel ko hari abaririmba nyine ubutumwa busanzwe nyine nyine ukumva nyine ko gospel ni ubutumwa bwiza, ni ikintu uvuga Kristo bugerageza guhishura icyo Kristo yakoze. Hari igihe usanga abaririmbyi benshi akarore si nuko atanga akarore ku muririmbyi kanaka, ugasanga indirimbo akoze ni indirimbo iza itusha ku majambo kanaka umengo ariko arabwira umuntu kanaka ariko aratuka umuntu kanaka. Za ndirimbo uzamva ngo ryari nararengana bakamponyanga ngo buraba ngo sigaye imyendera hejuru, iyo si gospel. Izo ni indirimbo zishobora kumara igihe gitoya ko nta butumwa bwiza ziburimo muri izo ndirimbo. Ariko gospel ubutumwa bwiza bihoraho ko ni jambo ry'Imana riba ryuzuye.
Ngaho rero tubwire intambamyi muhora nazo mu mugwi wanyu wa Elohim Worship Band.
Intambamyi dukunda guhura nazo akenshi iyo dufashe iby'ivugabutumwa kuko n'ibintu bisaba ko dufatira igihe kininiya cyane tukisondesha ku bwabyo, iyo tuvuze ati tugomba dusohoke ushobora kumara n'ukwezi turiko twitegurira icyo gikorwa, aho turakenera ibyo gufungura ko hari igihe tubimaramo iminsi myinshi, turakenera ibyo gufungura, turakenera nyine ibyo kwifashisha, hari igihe dufata ingendo numva ni itike ugasanga nyine biragoye ugasanga nk'amayera tuba twarateguye kugira ngo tujye dukore icyo gikorwa abaye make bivanye n'uko sinawe ucubitahura ibintu bigenda birahindagurika. Rero nibyo birimo mu ntambamyi dukunda guhura nazo. Hama ikindi nyene novuga twamaze gushaka kuri tere turahura n'intambamyi ko si bose ubwira uza kubwira ubutumwa bwiza ngo abeho yumvise icyo uri kuramubwira, kuko iyo uri kuravuga canke uri kuravuga uri kurabiba kandi na Satani aba ari karabiba. Hari igihe nyine bisaba ko umuntu atari wumva ubwo nyene, ariko bizosaba ko ngira ngo n'ikindi gisubiye mu nzasubira mu gahuru kazi ugashobora gusanga kibere kwa kundi nyene ubuzima bwe butigeze buhinduka. Ariko nkwemu yeye agenda arakora ibikorwa ciwe, ikindi gihe ugasanga ya mbuto wabiba irikiragira ikikora ku bugingo bwiwe. Rero nicyo kirimwe mu ntambara dukunda guhura nazo. Ego hanini harimo n'iby'uburyo nabivuze kubivanye n'uko tunangana.
Uyu munsi rero mumaze gusohora indirimbo zingahe zibona kandi ziri ku mugaragaro?
Ni indirimbo zitatu ushobora kuzisanga ku rubuga rwacu Elohim worship band kuri YouTube. Hariyo twise naracunguwe twatanguriye ko irimo amajambo avuga ku buntu twagiriwe, ubuntu tutari tubikwiriye ariko urukundo rw'Imana ruraza ruraducungura, Kristo araducungura kureka urukundo rwe ducika abana b'Imana. Hariho n'indi igira kabiri zivuga ngo tuzonezerwa, yoyo izivuga umunezero tuzogira mu ijuru igihe Kristo azozira akadutora akatwicarika iburyo bwiwe nk'abana biwe, umunezero we tuzogira. Iyi rero igira gatatu niyo asante.
Kumbure rero agaseke mutumikiye imbere naka
turafise indirimbo shasha abo kijya ko vuba cyane, kijya ko vuba cyane iratangurana n'ukwezi kwa gatatu. Yani indirimbo twise nditabye mwami, indirimbo irimo amajambo adutumirira kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Indirimbo ivuga ko atakindi gihe ikari icyo gihe umwanya ari uyu nyene kugira ngo dushobore guhimbaza Imana mu kuvuga icyo yadutumye mu kwamamaza impande zose, kubwira ab'isi bose yuko umucyo warasiye mu mwijima bakira uwo mucyo kugira ngo ubuzima bwabo bushobore gufata intumbero.
Yakumbuye rero muduha kandi karirimbo muducishirize ko muri izo zindi mumaze gusohora ziri kuri YouTube.
Tuzogira umunezero n'amarira zobayo, tuzokwama tuguwe neza muri we. Iminsi yose dutamba turirimba dushima tuvuga tuti Yesu warakoze.
Wow, karirimbo keza cyane gatanga ibyizigiro uko bizaba bimeze mu ijuru. Chancerine, hari imvugo zikunze kuvugwa n'ugwaruka avuga ati ngo mu isi nta myaka ijana reka tujye ubuzima kuko nta kuramba. Wewe nawe niko byemeranya nabo?
Nta kuramba.
Yuko bojya kwifatira ibindi bintu kugira ngo babone yuko ku isi ata myaka ijana. Wewe ubivuga ku iki?
Yavuga jawe nda.
Ni kuraba. Ok, kuba bivuga naho ubu babwira iki?
Kuba bivuga. Kuba bivuga icyo nababwira biravana n'ukuntu umuntu wese atahura.
Ikindi nacyo Moses iyi mvugo ahanini imvugo ikunda gukoreshwa n'abantu batazi icyabazanye kuri ino si, na cyane cyane nk'aba batarakira Yesu umwami n'umukiza. Pawulo niwe yavuze ngo gupfa ngo urupfu kuri jye n'inyungu, ariko kandi no kugumaho nabyo n'inyungu kuko bituma abenshi bamenya Kristo bizera Kristo. Meme urabona Kristo imyaka yamaze kuri nosi nta myaka ijana yahamaze, ariko igikorwa yavuyeho ahakoreye ntikwari ukwinezereza. Yasize atanze ubuzima abantu barakira. Ku myaka mike yashoboye kumara kuri nosi ariko arigisha, twarabonye ko ubuzima bw'umwana w'umuntu bufise igihe gitoya. Mbega icyo yakoreye muri nosi ni giki? Mbega kirashobora kumuvugira cyangwa ashobora kugira ikimaze biragahera umuntu yofata cyo yigeza mari risi biragahera umuntu yofa nyene ataki mu isigeze imwamura ko mvuze ko abandi baca bumva bya bindi nyene byo kunezerwa karuriro nk'aba star iki sivyo ndiko ndavuga ariko isi kwamure ko Kristo isi yakire umuco bivuye kuri wewe ko bibiliya yaravuze iravuga neza ko abashikanya benshi kugororoka aho bazokwakaka nk'inyenyeri no kuvuga ngo utari karavuga utari karagaragaza ubuzima bw'Imana muri we kugira ngo Kristo bashobore kumumenya ari benshi uwo onye naho yonezerwa ni wa munezero nyine wa hano ku isi kazoba umubabaro w'ibihe bidashira ari mu muriro
neza cyane yes rero turadusoza kino kiganiro cyacu turabashimije ni kwa mwatwi tavye
yes murakoze na
akajambo kanyuma ku bakunzi ba PTV
kwe turabakunda cyane ego hama kimwe turabasaba ko murushiriza gukurikirana ibikorwa byacu turakeneye intererano zanyu impanuro zanyu ego turabakunda gose
shaserin akajambo kanyuma ku bakunzi bari kubadukurikira
abakunzi bari kubadukurikirana cyo nababwira ni kubandanya umufata mu mugongo kuko ari byinshi biri inyuma umuntu niwe yavuze ngo kari inyuma karahinda muri make ntaho turashika dusaba ubufasha intererano bashikara no kuraba ibikorwa byacu
neza twari kumwe na Landry na Chanceline ugaruka rugize umugwi ukomeye Elohim worship band bo mu ishengero ry'abagenzi les amis hari ya mwirohero ubu afite indirimbo kuri YouTube mwumvise byinshi igikorwa cyabo ni kwamamaza ubutumwa ni kwamamaza Kristo ngaha mu isi niko rero ubwo dushigikira abandi n'izi mpano nazo turakwiye kuzishigikira kugira ngo ubutumwa bugwire hirya no hino ku isi imitima ya benshi ishobore gukira yakire agakiza Mariko rero na Moses Angelo mugira subscribe kuri Peace International TV kuri YouTube na kuri Facebook. Bye-bye.